Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mimi siwezi Bwana, mimi siwezi.